Now I'm going to contain. Why? What is it? Because what you want to do, sugar smacks, no cipher power, Marma Fagi. You put a kid to jump on a competition, Marma Fagi.
Yes, 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 respect, and I Mara, come on. Aye.
Eu tô uma fez aqui. Uma fez aqui.
O bani foi na tua. Fez lá que o Wen.
Aí isso a mim.
O Wen.
O Wen.
O Wen. O Wen. O Wen. É por real, Tom. E ele andou na Espanha, Tom. Na Espanha, mas o Wen. Ah, mas Ramon é outra swag. Swag, cool. Vai aqui para não.
Cool story.
Vai aqui. Lo muntu akana punch akana skill akana next
bani bamncane
abobana bamncane
unomfutho
uphi
unuyatha nje unomfutho okusipha
yena okusipha mara uphi
fethu ngenzana nakusipiki uye kabhama ebudlula wena like into engishoyo
yena yena
ngishoyo
ngaphaya mina ngizowa kai one top kwenzakaleni makaye uyile la kwenzakaleni Wenzeni Zulu?
Ah mina.
Shuthi unkawo bazongifutshana. Siyashayela masimba wakho. Mina ngiyenze so ngibe njalo. Ngibe wagner. Athi Eminem ure shit. Nake remasiwe. Epashlala. Yini kama la?
After
yini?
After this.
Yeah,
what's my job?
Ah mara. Ma 7 ibumnyameni. Olshaye khona la.
Isebe umnyameni. Bethu ma 7 namasimba yena. Bese uwe masimbeni. Hayi. Ma 7 bethu ntomba ayi 1. Ayi 1. Akana noma ngena manager noma ngena bani. Ma 7 ntomba ayi 1. Ntukuza. Sengizale mina ntukuza mina mangathi angisanga ngamtshela ukuthi ayikhohlwa baba hey. Tolong lambe mfana. Hayi yena. Into engizombuza lo. Awungibonisa imitha elakho. I love elakho ngibonisa imithi akuye ngibonise ngibonisa indlela esiphephu atsuka ngeke uzosana kumuntu owork